Oh, the moon has come, the day is done, the night has covered up the sun. I have stood so often before you to pray, but I wonder, oh Lord, tell me, what did I do today? Did I remember the words of Al-Fatiha? Did I take time to thank you for all that I have? Did I call on you to guide my way? Tell me what did I do?
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وبعد كيامي كدو كونس ndi kwa mulungu mmozi yeka mbuye wazolengedwa zonse chifundo chake ntendere wake ndi madaliso ake onse zipite kwa ntumiki watu okondedwa komanso omaliza Muhammad sallallahu alayhi wasallam akubanja kwake wopunzira ake ndi onse womsatira ntumiki ameneyu kufikira siku lomaliza bale wanga ukondedwa komanso iwe nchemwali wanga wapa mtima ndasangalala lero kwambiri pomwe tili limozi pamene tikufuna kukambirana za kufunika kosatira njira yoongoka pa Arabic as-siratul mustaqim. Inumukuziwa bwino kwa muntu amene ali pa ulendo ndipo akufuna kuti akafike malo ena ake. Kungokala ndi chokwera kapena drama za pa ulendo komanso mwina za kudya zomuthandizira pa ulendo wake sizokwanira kuti akafike kumalo kumene akufuna kuti akafikeko. Chofunika kwambiri ndiko kusatira njira yolondola komanso yoongoka. Chifukwa muntu akasatira njira yolakwika ndikuti angakhale akhale pa chokwera chabwino mwinanso chachangu koma sakafika kumene akupita mapeto ake ndikuti asochera komanso kuti akafike mofulumira kumene akupita ayenera kusatira njira yoongoka. Izitu nzimene zimakhala kwa munthu wina aliyense amene amachita maplani ake abwino pa ulendo wake kuti akafike kumene akupitako. Sopano munthu wina aliyense amene ali wopemphera yemwe ali ndi chikhulupiriro mwa Mulungu mmodzi yekha na amagwira ntchito zabwino inetu sindi kukhulupirira kuti alipo amene amapembeza ndi cholinga choti akafike ku gehena. Ayi, wina aliyense wopembeza amafuna kuti akafike ndithu ku mparadiso kapena kuti kumoyo osatha mwina wena nkumanena kuti ku janna. Icho ndicho cholinga cha munthu wina aliyense amene ali ndi chikhulupiriro komanso na amagwira ntchito zabwino. Koma mbale wanga iwe nchemwali wanga tingatani kuti tikafike ku mparadiso kapena ku moyo wosatha? Inde chikhulupiriro nchofunikira ndipo chikhulupiriro chimafanana ndi chokwera monga galimoto lomwe munthu amagwirisira ntchito pa ulendo wake. Ku Chisilamu kuli nsanamira za chikhulupiriro monga kukhulupirira mwa Mulungu mmodzi yekha komanso kukhulupirira mwa angelo kuti angelo alipo ndipo ndizolengedwa za Mulungu komanso munthu akhulupirire mabuku a Mulungu. Tikati mabuku tikutanthauza mabuku onse omwe Mulungu na malenga anavumbulusa kwa atumiki osiyana-siyana monga Tora kapena Masalimo Utenga wabwino komanso Al-Qur'an. Komanso munthu akhulupirire mwane neli onse. Monga pa chikhulupiriro cha Chisilamu, msilamu sama kala msilamu poka poka atakhulupirira mwa atumiki onse. Kuti atumiki onse anali atumiki achoonadi ndipo anali wotumizidwa ndi Mulungu mmodzi yekhayo ndi cholinga chimodzi choza waunikira wanthu zoti ayione njira yolondola njira yoongoka yonkera kumoyo osata. Komanso msilamu ayenera kukhulupirira za kuuka kwa kufa kuti pali siku lomwe wanthu azasonkhane pamaso pa Mulungu mmodzi yekha na alipidwa zintchito zawo. Akugahena na akalowa kugahena chifukwa cha ntchito zawo zoyipa. Komanso amene amagwira ntchito zabwino akalowa kumparadiso pa siku limene limatchedwa kuti yaumal qiyama, siku la qiyama. Komanso akhulupirire za chikonzero cha Mulungu kuti china chilichonse chimene chimakuchitikira iwe mbale, chimene chotu chili mapulani a Mulungu na malenga adalenga kale kalero kuti zidzachitika. Choncho ukakhala ndi chikhulupiriro chimenecho ukapeza chabwino umayamika kumthokoza na malenga kuti izi ndi zimene Mulungu anandilembera kuti ndizindipeze kupyolera mu chifuniro chake ndi chifundo chake. Ndipo ukakumana ndi zoyipa kapena zowawa umapilira ndi kusiya zonse manja mwana malenga kuti izitu Mulungu akungochita ndi cholinga chondiyesa mayeso kuti kodi ndipilira, kodi sindimsiya Mulungu pomthamanda ndi kumthokoza. Choncho chikhulupiriro chili ngati chokwera monga mmene imakhalira galimoto mwene kukhala kuti muli batre komanso mwene kuti muli oilo komanso muli mafuta monga petro kapena dizilo komanso mapepala a galimoto akhale okwanira kuti ndiyololezedwa galimotoyo kuyenda nayo panseu. Ichi ndicho chikhulupiriro cha munthu amene akufuna kuyenda ulendo wopita kumparadiso kumoyo osatha. Komatu mbale wanga, kungokhala munthu ndi galimoto sizokwanira ayi, koma uyenera ndithu kuziwa kayendesedwe ka galimoto. Uphunzire mmene ungayendesere galimotolo komanso uziyendese galimotolo nkuyamba ulendo pamene ponde kuti ulipo ulendo wopita kumene ukupita. Ndipo kuyendesa kwa galimoto imene yochedwa al-iman kapena kuti chikhulupiriro ndizo ntchito zabwino al-ibada. Choncho munthu akalankhula mawu a shahada akanena kuti ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ndikuchitira umboni kuti palibe oyenera kupembezedwa mochoonali koma Mulungu mmodzi yekha Allah, na achitiranso umboni kuti Muhammad ndi mtumiki wachoonadi wa Mulungu, pamenepo ndi kuti wachita start galimoto lako, waliza galimoto ukufuna kuyamba ulendo wopita ku janna koma suwina nyamuki. Sono ukapemphera khamsa salawati, swala zisanu siku lililonse, pamene pande kuti waika gear 1 wauyamba ulendo wopita kumparadiso. Ndipo ukapereka chopereka chapa chaka kapena kuti chakhumi kapena kuti azakati ndikuti waika gear 2 waonjezera ndithu liwiro lopita ku janna. Ndipo ukamanga pa mwezi wa Ramadhan ndikuti waika gear 3 waonjezera speed gari moto yako pamenepo ulipo ulendo ndithu ukupita ku janna. Ndipo ukapita ku haji kukaona nyumba ya Mulungu ya Kaaba ndikuti waika gear 4 gari moto lilipa speed iwe tu ulendo wako ukuyenda wa ku janna. Koma uyenera kuziwanso kuti ukangochita chimo lina lililonse pamenepo ndikuti ukuika reverse ukubwereranso sopano mbuyo sukupitanso chisogolo kapena kuti wamanga break ulendo waima. Choncho kwa munthu amene ali pa ulendo wopita ku janna ayenera ndithu kugwira ntchito zabwino komanso nthawi yomweyo kutalikirana ndi machimo omwe angambwezerese mbuyo kuti asafikenso kumena akupita komwe ndi ku janna. Mwinanso machimo amenewa akhonza kumpangisa munthu uja kuti galimoto likhote malo mopita ku janna ndi kukafika nosopano ku gahena, ndipo timpemphe Mulungu kuti atitalikise za jahena. Komano kungokhala kuti uli galimoto ndipo ukuyenda sizokwanira kuti ukafike kumene ukupita, wofunika kusatira njira yolondola. Uyenera kusatira njira yolondola komanso yoongoka kuti ukafike ku janna. kodi njira yoongoka imene ndiiti kodi kufunikira kwa njira imene hii kulipati Allah subhanahu wa ta'ala mulungu mmozi yeka poona kufunikira kwa njira yoongoka kufunikira kosatira njira yoongoka anachita kuvumbulusa ndime kapena kuti chapter cha tuntu mu Qur'an chomwe chili chapter choyamba choyambilira suratul fatiha suratul fatiha cholinga chimene mulungu anavumbulusira chapter chimene ndikuti punzisa kumpempa mulunguyo kuti atilondolere kunjira yongoka ndipo amene amaiwerenga suratul fatiha ndi munthu woti akadali kale panjira yongoka akadali kale kuti ndi wachikhulupiriro chifukwa suratul fatiha imawerengedwa paswala papemphero la siku ndi siku lomwe msilamu amaswali lomwe msilamu amapemphera choncho kufunikira kwa suratul fatiha kwa gona pakufunikira kosatira njira yoongoka chifukwa mmene taninina kuti suratul fatiha cholinga chake Mulungu adafuna kuti punzisa mmene tingampemphere mulunguyo kuti azitulondolera nthavi zonse kunjira yoongoka suratul fatiha ikuyamba chonchi bismillahir rahmanir rahim muzina la allah wachifundo chambiri wachisoni alhamdulillahi rabbil alamin kuyamikidwa konse ndikwa mulungu mbuye wazolengedwa Ar-Rahmanu Ar-Rahim. Wachifundo chambiri wachisoni. Maliki yaumiddin. Mwini wa siku la malipiro. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Inunoka tikupembezani. Komanso kwa inunoka ndikomwe tikupempa chitandizo. Ndimezo nsezi za msuratul Fatiha kunali kumnyengerera mulungu. Kumuya mikira, ndi kumtamanda, chifukwa, tikufuna kumpempa. Monga mene zima kalira kwa muntu amene akufuna kupempa kwa wina wake. Sama ngo fikira o, tandizeni, mwina utango imirira, utaika manja ntumba, hai. Akutu uyu ndi wa mwano. Komanso ndi wozi kweza. Ndewo mpempayo anga kari, zomo kumpempazo alinazo, sama kupasa. Koma kumafunika kusonyeza ulemu. Kugwada pa masopa ake. Kusonyeza kuziche pesa. Kuntamanda. Ndikumuyamika. Muntu amene. Ali ndi zinthu zomo ukufuna kuti iwa akupase. Ama olowa manja. Muntima. Ama kala usangalala. Ndi iwe. Chifukwa wasonyeza. Kuziche pesa kwako. Nchifukwa chake apa. Mulungu na malenga. Akutipunzisa kuti. Tikamafuna kumpempa mulunguyo tiyenera kumuyamikira kae tiyenera kusonyeza kuzichepesa kwathu pamaso pake pambuyo pake ndikuma mpempa zimene tikufuna so zompempa zo ndizoti chani mulungu akupitiliza musuratul fatiha kunena kuti ihdina siratal mustaqim tilondolereni kunjira yoongoka Tilondolereni kunjira yolondola. Yomwe tikaisa tira iti pangisa kuti mpaka na tikafike kumparadiso. Kapena kumoyo osata. Ndipo murungu Allah subhanahu wa ta'ala anaziwa kuti wantu achikhulupiriro. Kapena wantu amene ama pembeza wina aliyense ama kokera kwake. Wina aliyense ama nena kuti njira imene ndasata inei ndiyo yolondola. Ikandifikisa kumparadiso. Komatu kumene tikupitako palibe amene akuziwako. Palibe yemwe adapitako ndikubwera kuti mpaka na aziwe kuti njira iyi ndiyo yolondola. Ndipo mapeto ake mpaka na tikafika kumparadisoko. Amena angaziwe njira yolondola. Yopitira kumparadiso. Ndindani. Ndimwini wache mparadiso. Mwini wakumalu kumene tikupita ndi amene anga tiuze njira yolondola yokafikira kumparadisoko. Yemwe ali ndani, yemwe ali Mulungu Allahu subhanahu wa ta'ala kapena kuti chauta. Nchifukwe chake Mulungu na malenga waifotokoza yeka njira yoongokai. Kuti sina ili yonse njira imene ama satira muntu yomwe inga kamfikise kujanna ai. Njira zina ndi njira za satana koma pamaso zimaoneka ngati njira za Mulungu. Chifukwe choti achaye na kinjirazo anazikongolesa na azikomesera. Munga mmene zimakaliranso njira za satana, satana ama komesera njira zake. Ama ika zoitanira, zochitira kampeni kuti wantu akopeke, mpaka na asatire njira ya satana. Na aganiza kuti ndi njira ya Mulungu. Nchifukwa chake, Mulungu mwini waka akunena kuti, po fotokoza tu kuifotokoza asiratul mustaqim, njira yongoka. Mulungu akunena kuti, sirato alladhina an'amta alayhim. Njira yake tu ndi njira ya aja. Amene muda wapasa chisomo. Anthu amene muda wachitira ubwino. Njira ya anthu amenewo ndi njira yongoka. Yoti munthu ukaisatira ukalowa kumparadiso. Kodi njira imeneyi? Njira ya anthu amene Mulungu adawachitira chifundo ndiiti Qur'ani yomweyo yafotokozanso Mulungu na malenga mwini wake akuifotokoza njira imeneyi komanso powachula anthu amene Mulunguyo adawachitira chifundo, amene adawachitira chisomo, amene adawapasa mtendere wake. Akunena kuti minan nabiyin washuhada wasiddiqin, minan nabiyin wasiddiqin washuhada waswalihin. Njira yake tu ndiya anthu amene anali aneneri, aneneri a Mulungu. Aneneri a Mulungu onse anali panjira ya choonadi, njira yoongoka yonkera kumparadiso. Komanso asiddiqin, anthu achikhulupiriro cheni cheni, anthu amene anasimikiza pa chikhulupiriro chawo monga osatira oyamba aneneri. Akakhala monga neneri Yesu Mkristu ndekuti aja 12 aja ophunzira akaja amene aja ndi asiddiqin. Akakhala mtumiki Muhammad mtendere ukhale pa iye ndekuti maswahaba onse amene adamsatira mtumiki Muhammad sallallahu alayhi wasallam pa nthawi yoyambirira monga Abu Bakr amene amachedwa Abu Bakr as-Siddiq amenewo as-Siddiqun. Achina Umar, Uthman, Ali, Hassan, Hussein, Abu Huraira, Anas bin Malik, kapena Aisha radiyallahu anha, maswahaba onse amene Adam satira ntumiki watu Muhammad. Ntendele ukale pa iye, amenewo, as-Siddiqin. Antu amene, amene anaona atumiki ndi maso, na hapu nzira kuchokera kwa iwo, njira imene amasata iwo, ndiyo njira yongoka. Njira ya choonadi, njira yolondola. Kuti iweyo ndi ine bale wanga, tikasatira njira za aneneri, tikasatira njira za upunzira aneneri, tikafika kumparadiso. Komanso ashuhada, anthu amene anafera pankondo yolimba na ndadani, amene amafuna kusokoneze chipembezo cha Mulungu, anthu amenewo anasatiratu njira ya choonadi, njira ya chiwongoko. Komanso aswalihina, onse wochita zabwino. Anga kala alikutali nda atumikiwo, monga anthu amene amasatira atumikiwo lero lino, anthu amene ungati akusatiradi njira imene amasatira atumiki, komanso ndi wopunzira atumiki, ndikuti amenewo mpaka na kutha kwa ziko, anthu amenewo azakhala kuti alipanjira yoongoka. Choncho mbale wanga, nchemali wanga, tieni tisatire njira za atumiki. Ndipo njira za atumiki nzusavuta kuti tiziwe kuti njira iyi ndi njira yolondola, njira yoti ikatifikisa ku janna. Posavuta mungu yangana kuti kodi anthu amene akusatira njira imene iyi amapembeza ndani chifukwa njira ya atumiki ndiyo dana ndi mafano wina aliyense kwina kulikonse kumene amapembeza ngati sapembeza mafano ama dana nawo mafano amene ende kuti ali pa suratun mustaqim ali pa njira yoongoka yoti akaisatira njira imene iyi akalowa kumparadiso chifukwa kuyambira mbaibo chipangano chakale chikudana ndi mafano Mulungu mchipangano chakale akunena kuti ine ndi Mulungu wa nsanje ndipo sindi mafuna kundiphatikiza ndi fano lina lililonse mchipangano cha sopano akudana ndithu ndi mafano talikirana ndi mafano komanso mu Qur'an akudana ndi mafano kutanthauza kuti onse atumiki anagwirizana kuti munthu amene ali opembeza amene akufuna kuti akalowe ku paradiso atalikirane ndi mafano choncho njira imene ukusatirayo ikakhala kuti imadana ndi mafano imatalikirana ndi mafano ndi njira yolondola ikakufikisa ku janna komanso atumiki onse panthawi imene amapemphera amagwesa mphumi zawo pansi popemphera mukaona kuti anthu amagwesa mphumi zawo pansi akamapemphera ndekuti ndenjira yachoonadi njira yoongoka ndipo ikakufikisa ku janna ikakufikisa ku paradiso vati muona Abraham amagwesa nkhope pansi popemphera Mose amagwesa nkhope pansi popemphera Yesu Mkristo amagwesa nkhope pansi popemphera Muhammad amagwesa nkhope pansi popemphera kutanthauza kuti chipembezo cha Mulungu ndi chimodzi kapena kulankhula kwina njira yonkera ku paradiso ndi imodzi simasiyana ndipo ntchito zake kachitidwe kake ndikofanana muona njira yachoonadi njira yoongoka yampita ku paradiso anthu akamapita pa nyumba yopembezera polo nyumba yopembezera amavula nsapato komanso nacha pakapena kusuka mapazi awo monga mmene tikumvera kuti Mose anauzidwa ndi Mulungu kuti iwe Mose vula nsapato zako chifukwa pamalo pamene pa ulipo ndipo patulika malo opempherera ndi malo opatulika tikuona songa kale mtumiki wolemekezeka Yesu Kristu anasambisa mapazi a ophunzira ake kumene kujatu kwa aphunzisa ophunzira ake kuti pamene mukufuna kupita pamalo opempherera vula nsapato zako komanso sambisa mapazi ako tikumuona mtumiki womaliza Muhammad ntendere ukhale pa iye anayika ndondomeko yonse kuzera mu Qur'an mmene munthu angaziyeresere pamene akufuna kupita pamalo opempherera komanso mmene angasukire nkhope yake manja ake mapazi ake kusonyeza kuti mukukakomana ndi munthu kapena mukukakomana ndi wachikulire yemwe ali Mulungu na malenga ofunika munthu akhale ndi ukhondo akhale atavala zovala zabwino izizi ndithu zikupezeka kwa atumiki onse kutanthauza kuti njira imeneyo tikaisatira tikafika ku paradiso choncho mbale wanga wokondedwa mparadiso ndithundu wachikhalire ndipo Mulungu zipata zolowera ku paradiso wazisegula kwa wina aliyense chimene chikufunikira kwa ine ndi iwe mbale wanga ndiko kugwira ntchito zabwino pambuyo pokhala ndi chikhulupiriro cholondola komanso ukhala ndi chikhulupiriro cholondola ugwire ntchito yako mosatira njira yoongoka njira imene atumiki ndi aneneli onse amasatira pakapembezedwe kawo pakagwiridwe ntchito kena kalikonse ntchito imene amagwira inali yofanana mwachisanzo zakati kuchisilamu iliko komanso atumiki ena onse analimbikisa anthu awo kupereka cha khumi kutanthauza kuti kulibe na amene ali pa njira yoongoka amene sanalamulidwe kupereka chopereka kwa pasanthu osowa kumanga inde pa chisilamu timamanga mwezi wa Ramadhan koma mukaone sesa atumiki onse amasala ndithu inde masiku anali wosiyana siyana nkasalidwe koma lamulo la kusala lapita kwa atumiki wonse inde angakhale kupita ku Makka kukachita haji atumikitu wosiyana siyana akhala akupita ku Makka kukachita haji chifukwa nyumba imene asilamu amapita kukaiona ku Makka siyo mangidwa ndi mtumiki Muhammad ai koma inamangidwa ndi Abraham yemwe ali tate watumiki wosiyana siyana kudantaweza kuti amene anayambirira kuchita mapemphero a haji anali Abraham pambuyo pomanga nyumba imeneyi ya Kaaba komanso tikumuona uja Jacob zina loti Israel analandirira kuti ndi pamalo pamene analimbana ndi ngero na